I whakaokioki hea atu tētahi o ngā tohunga tito waiata o te ao Māori a Piwai Te Morehu Tuhua ki te urupā o Kauai i Rotorua i te rānei. Ko tētahi o ana waiata i whakaaweawe nei i ngā whakareanga o te wā nei, ko he Hōnore. Hioi e hara i te mea i mōhiotia ia mō tōna māramatanga ki te tito waiata, engari mō tōna māramatanga nō rā hoki ki te reo Māori me ngā tikanga Māori. I te rā whakamutunga o tōna tangihana a Moana Makapelu Lee i te rānei.
Tūhoi, maumau taonga ki te pōe.
Ko tana nākau humāri e tana nākau maha ki koe nā te mea i arohai nā tue te iu.
Kara hui hui ngā tini, ngā mano o rua tāhuna, te arawa hoki hei whakahōnore i tō rātau rangatira.
He rangatira kia mātou, o tino pohara mātou nāenei i tana korenga, kā rongo mātou i tana korenga i roto i ngā tau kai te heke mai, koi a tērā pau tikanga i roto i a mātou, pau arahi, pau whirinaki mā mātou o Tūhoe Pōtiki ki Rotorua, a Rotorua o tērā o mātātua ki Rotorua.
He taha ōkawa, engari kei reira, he taha ōpaki, ōpaki rawātu. O mātou o Tūhoe mō hoana ki te nā taha na te mea koi a tēnā e whakakatakata ana i te iwi.
He taonga o te mahi haka, nā nanga waiata he Hōnore, takawirihanga o te poi hoki i tito.
Momo wairu anō. Nā reira, ko tōna āhua i takia mai te makemake aone, i takia mai i te hā o te urewera, i takia mai i ona waikōri puripo o te moana e horawaira, me tēnei papakainga o mātou o mātātua ki Rotorua.
He uri no rua tāhuna ka noho ia ki te pūmanawa o te arawa. Ki konei whāngai ai o nā pūkenga ki ngā tamariki rangatahi hoki, o tōna tūranga waiwai ki konei ki mātātua marae.
Ko tana hiahia pea, ko tana ōhaki kia kite i a mātou, a katoa i whakatina nāna, i wana hiahia i ana whakaakoranga a katoa.
Waimari e mātou na te mea, ki runa i tēnei marae, ko nā kaua me nā tikanga o Tūhoe. Ahakoa e noho ana tēnei marae ki te manawa o te aroa waka.
Ai, koeira tana tino ko te waiata. He tangata whakairo i te kupu, he puna o te mahara, he puna o te whakaaro, he puna o te kupu.
Ka ngaro ia ki te mata o te whenua. He oe ka ora tonu maroto i ana waiata. Moana Makapelu Lee, te Karere.
Nā, ko tōku mōhio ki te tangata nei ki a Piwai, no te ngahuru tau iwa tekau, i te wā e tū ana te kapahaka o ngā pū manawa o te arawa. Ko ia tētahi o ngā kaitito i wā mātou waiata, nā reira e te kaiwhakairo i te kupu pū karakara haere atu rā ki a Weremu, ki a Taini, ki o Hoa Maha o ngā pū manawa e waru o te arawa. O tira, o te ao kapahaka whānui katoa, rātou katoa e tatari ana ki a koe e Piwai haere atu rā.